koko Yesu niwe mukiza kandi arahumuriza umusanga wese akazabura
Jesus, no, come back to me, I'm a son. I need my.